mutasi gira ino yizira umutasi gira ino iby'urukundo rwacu rutateze gutungura
Sinakwire,
Kadisha,
Jemba